cy'ibyiza abakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa.
Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri uno mwanya ndabahaye ikaze n'umunezero mwinshi udasanzwe kugira ngo muze mwifatanye nanje mu kiganiro cy'uno munsi gifise insanganyamatsiko ivuga ngo ubuhendanyi bwa Satani muri iyi minsi ya nyuma. Ubuhendanyi bwa Satani, ubuhendanyi bw'umugwanizi mwino minsi ya nyuma. Dusenge uhoraho mwami ushora byose, tufise umunezero mwinshi wo gufata ingingo yo kuza imbere yawe kugira ngo twingire ku birenge byawe. Mwami turakwinginze udutahuze icyo jambo ryawe ritubwira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icyigwa cy'uno munsi gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubuhendanyi bwa Satani bwo muri ino minsi ya nyuma. Mu byigwa twari twabonye, twari twemeranije ko neza tudakekeranya yuko ikimenyetso cy'Imana ari isabato. Hama twari twabonye kandi yuko ikimenyetso cy'igikoko ari Dimashe, kandi twarababonye mu cyigwa giherutse inyuma icyo igitigiri amajana 666 biboneka hariya mu byayishuriwe Yohani igice cya 13 ku murongo waho wa 17 icyo bisobanura. Hama kandi uno munsi kugira ngo Dimashe yemegwe hagomba kuba amayeri menshi y'imigwi ikorera mu mpisho, ariko kandi iyo migwi igomba kuba iyoboyewe n'igisato wa mumarayika yaguye. Petero atubwira ibintu bikomeye hariya ucete cya mbere Petero yandikiye. Petero yanditse igice cya 5 ku murongo waho 8 atubwira ko Satani ariko agenda nk'intambwe ivuga amazina irondera uwirotsa. Umuntu wese yijajaye iramurotsa. Nicyo gituma Petero atubwira inama avuga ati twirinde ibiboreza hamwe n'ibindi byose byotujana kure y'umwami wacu, kubera yuko Satani ariko akora mu buryo budasanzwe. Kandi ijambo ry'Imana itubwira yuko bano bantu yipfuza kuzimiza sabazimiye abo yipfuza kurotsa sabo yarokeje. Ahubwo Yesu hariya muri Matayo igice cya 24 avuga yuko azozimiza kandi agere no kubatoranijwe hamwe byoramuka bimushobokeye. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero abantu benshi baribaza ibibazo nk'ibi bikurikira bakavuga ati oya, abantu mwebwe mwigisha yuko abaruka Dimashe bazohama abandi, ibyo bintu sibyo, ntabwo bishoboka, bino bintu ntabwo bishoboka. Oya, bakavuga ati Dimashe ntabwo kizoba ikimenyetso cy'igikoko. Muri ubwo buryo baranahakana bakavuga ati oya, mu isabato ntabwo ari ikimenyetso cy'abazokurikira cyangwa cy'abizeye Imana. Oya, ibyo bakabihakana kugira ngo bashobore gushigikira amafuti yabo bayobowe n'umugwanizi. Aca babwira ati oya, kovide vakse kumbure, urucanco rwa coronavirus nicyo cyoba ikimenyetso cy'igikoko, kubera yuko kiriko kirahambirwa abantu kuciteza ku ngufu hamwe n'ibindi, kubera yuko abantu bamwe bamwe birukanye ku buzi abandi badashobora kwinjira mu isoko ngo bagure cyangwa bagurishe hamwe n'ibindi. Abandi nabo bakavuga ati muri Kenya bashize ko abantu ibimenyetso by'ibikoko babateye kibidodo hamwe n'ibindi ibi bakabivuga binyuranye n'amajambo y'Imana twabonye mu cigwa carangiye inyuma mugenzi niba utagikurikiranye curaba munsi mu cigwa giherutse cakurikiki kirahari kibisobanura neza ico bibiliya yigisha hama abandi nabo bakavuga ati oya ntago ari ibyo byose ni ifara ni kubanza gutora ifaranga ridakogwa ko mu buryo bw'iminwe ahubwo riri mu buryo bwa elektronike bamwe bamwe zino nyigisho batangwe kuzivuga mu gihe hari hasohotse uwo bitwa Satoshi yari amaze gutora urufaranga bitwa Bitcoin rwashobora gukoreshwa mu bihugu bitandukanye ariko muri buno buryo yari yabikozemo bya kiptomone hamaze kuboneka izindi faranga nyinshi zo mu buryo bwa kiptomone nka Litecoin, Bitcoin, Ethereum hamwe n'ibindi ntiriwe ndondagura ngaha bakavuga ati rero ano mafaranga atuma akoreshwa mu bihugu bitandukanye atarinze kuba kuyavunja niba hano mu Burundi rino faranga rifise agaciro k'igihumbi muri Europe no muri Amerika kakaba kangana uko nyene bagahava bavyitiranya nuko ari ikimenyetso c'igikoko kumbure mu vyigwa bizokurikira tuzoraba cane kwa kino kintu c'urucanco rwa coronavirus cane ariko uno munsi ico dushaka kwiga n'icahe no munsi turiko turiga yuko bino bintu impamvu ndabivuze hariho benshi bariko barabyitiranya cane n'ikimenyetso c'igikoko canke igitigiri cacu amajana bariko barabyitiranya n'izina ry'igikoko canke igitigiri c'izina ryacu amajana 666 kubera yuko bafata iby'iyobokamana bakabizana mu buryo bw'umubiri ubuzima bwabo ntibashaka kubwegurira Yesu Kristo ngo abari baganza igihe basoma ibyanditswe byera ntabwo bashaka yuko Yesu Kristo ategeka ijambo ry'Imana rimbarira yuko ibyo biva kuki turi mu gihe nk'uko nari nabivuze abantu batari gutahura ibiriko biraba n'iyo biriko birerekeza bariyumvira ati sha njyewe ko duhuka dimanshe nawe ukaburuka isabato uri kuranyigisha gute ko nzoguhama namwe nimusubize ubwenge inyuma murabe ukuntu Kayini hamwe n'Abeli igihe bavuka bari bakundanye bari banezerewe barasangira baragendana ariko igihe Imana yari imaze gushima ikimazi cya Abeli ikagaya cya Kayini nimurabe ukuntu ishavu ryaziririnze mu mwanya muto mu maso ya Kayini afata ingingo yo gukora ikintu kibi kitari bwigere kibaho ku isi na rimwe namba icyo nacyo kikaba ari gusesa amaraso ya mwene wabo nimurabe ukuntu Yuda yagendanye na Yesu Yesu yakoreye ibitangaza byinshi mu maso yiwe Yuda yari yarigishijwe yuko Yesu ari umwami n'umucunguzi wiwe muri Yesu Yuda niho yari afise ubuhungiro Yesu yarashoboye byose yari yarahinduye amazi umuvinyo Yesu yari yarahinduye udukate dutanu n'udufitungahe atugaburira abantu igihumbi yari yarabonye muri Yuda yari yarabonye muri Yesu yuko hari ubutunzi bukomeye nimurabe ukuntu yahenzwe n'uduce itungahe tw'amafaranga yemera guheba ibyo bintu byose yabona muri Yesu yuko Yesu ari umumarire ubutunzi butagira uko bungana bwari muri Yesu kandi Yuda yari afise kububasha ariko yemera kugurisha umwana w'Imana kugeza naho Yuda bimugora kwihana afata ingingo yo kugenda kwiyahura natanguye babwira amajambo ya Petero avuga yuko Satani agenda nk'intambwe yivuga amazina arondera uwarotsa umuntu wese amweguriye umutima wiwe umuntu wese amuhaye akanya ngo ategeke mu buzima bwiwe Satani aramukwakwanya akamukoresha ibintu bikomeye bitangaje abantu bagifise ubwenge iyo barabye batangara bakavuga ati mbega urya muntu ni naka bikabatangaza n'ibintu biba ari ibintu bikomeye cyane ibi rero kubera yuko abantu bari kugerariza Imana kubera yuko umuco w'ukuri w'Imana uri kuratangwa abantu bakanka kubyumva ijambo ry'Imana rihimbarira yuko hemu w'Imana ari gukugwa ku bantu bose bari kugaragariza ukuri abantu bari kubyiga ukuri bakanka kukumva mwemu w'Imana ariko arabakugwa ko niko byanditswe yuko mwemu w'Imana atazokwama nyinyurana nabi inyama n'amaraso abantu babyigwa iby'Imana igomba bakanka kubikurikira bano bantu baragowe igitabo cyitwa inama zigira ibishengero ku cigwa cya kabiri kivuga ngo igihe cy'imperuka inama duhabwa n'uno mwanditsi avuga ku byereke igihe cy'imperuka kandi igihe cy'imperuka akaba ari ikinyene turimo aravuga ati mwemu w'Imana ari karakugwa ku bantu nicyo gituma bagenzi mubona ubusuma bwabaye ndase ubusuma bwabaye ndase kera nkiri muto njye nkivuka navukiye ahantu uruguru barima natabona barima bakarima imirima imyumbati n'ibindi byose bagasoroma imyumbati bagaca bagumiza mu mirima bakagenda gukurayo ubududu ntawabasha kubiba ariko ubu niyo n'imyumba tutarasoroma usanga hari wundi yagiyemo agasoroma wowe ukazosoroma igice canke yose ukayibura akanakaruno kamwe ntanze ubusuma bwarabaye ndanse ku rugero rwo hejuru ibihembo abantu bose bakomeza kwidoga yuko imishahara bafise ari mito nta muntu umwe ahagijwe n'umushahara arimwo abantu bamwe bamwe biyumvira yuko bova mu kazi barimwo bakajya mu kandi kabaha amafaranga menshi abandi nabo bakubiswe n'agashomeri bafise za vizio zo kuraba yuko nabo boshika kuri ya mishahara abandi bariko ya yindi abandi bo bagaye yuko ari mito abantu bahangayikishijwe na buno bugingo bariko barakora cyane kugira ngo bahiganwe barabe yuko bamwe bamwe bo bakaruhariwe kubera yuko ubutware bw'ukuri buboneka kuri muri Bibiliya gusa buboneka buvuye kuri mwemu yera abantu iyo bamaze gukora ica kubera icyaha cyaguriye hano ku isi kubera yuko abantu birukanye mwemu w'Imana baze kumva ukuri kwa Bibiliya ni kuvuga ngo abantu bose bari kurondera kuba bakuru bamwe bamwe bace ku bandi ni njyewe notegeka ni njyewe noganza igihugu kimwe kikavuga ati nanjye mbe karuhariwe ku isi ikindi gihugu nacyo kikavuga ati nanjye mbe karuhariwe ku isi bino nibyo barimwo ariko kandi itwereka no kuvuga amabi y'agahomera bunwa ariko arakogwa mu miryango umugabo akica umugore wiwe bari barabanye igihe kirekire umugore aca ibyangombwa umugabo mbere kandi umwana arubahuka akurira nyina cyangwa umugabo akurira umwana wiwe ni ibintu by'amayobera aho umukobwa abyara umwana agacahitamo kumuniga akamutekera mu ishashi akagenda gutereka mu isoko abantu bakazokumva biri kunuka gusa abantu nta kinya gihari bakomeza kuba babi kubera yuko birukanye mwemu w'Imana mwemu w'Imana nawe ari kubavako ariko amahirwe dufise nuko abemera ukuri bobo abemera gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba bongerwa imbaraga mu gihe mwemu aba ari karakugwa kubisi ati cashigwa no kubijuru izina ry'Imana rihabwe icubahiro abantu bari kwitaho ibyisi cyane gusumbya ibindi ariko kandi muri ubwo buryo nyine abantu bavutse aho bacaye aho gukirira baca bagenda kurondera ibindi aho bicari Satani nawe aca avuga ati ngira ndabafatire rero ngaha atangura gukora ibimenyetso n'ibitangaza byakumiza na kino gihe n'igihe ariko harakorwa ibintu by'akataraboneka hariho n'abari kuba baravuga ngo bari kuzura abantu hariho abari kuba baravuga ngo uwaguze umugabo turamumuha n'ibindi bitangaza byinshi by'akataraboneka kubera yuko ibyo bitangaza Satani ibyanditswe byera bimbarira yuko ari umuhinga yaranonosoye ibyanditswe mu ijambo ry'Imana yongera anonosora n'ibidukikije hamwe n'ibindi bintu byose wewe yarafashe umwanya wo kubyiga abitahure neza muri ubwo buryo ni umuganga w'umuhinga aravura ntawusubirango warose ntawurogora turi mu gihe dayimoni ziwe abakozi biwe bari gukora ku rugero rukomeye cyane kandi ruhanitse umudayimoni umwe agutera indwara ubundi mudayimoni nawe akaza kuyivura umudayimoni umwe araza chaza kubukiza iyo ndwara kubera yuko Imana hari icyo yo ikwifuriza iyo ugiye kubukiza Imana w'ukuri akubwira ati Imana yifuza yuko ukira mu buryo bw'umubiri gusa ariko irashaka yuko ukira mu buryo bw'umuhemu umukozi w'Imana w'ukuri akakubwira ati nuko rero icyaha cyawe ukwiye kukireka ukwiye kureka ubusambanyi bwawe ukwiye kureka ububeshi bwawe ukwiye kureka gusenga ibigirwamana ukwiye kureka akaboregwe ukwiye kureka ibi n'ibi ukumva yuko ibyo bintu bikubereye umutwaro ariko uhuye n'umudayimoni wewe akubwira ati nawe Imana irakwemera naho uri umunyabyaha komeza winywere inzoga komeza wibere akaboregwe komeza wibere mu busambanyi ariko iyo ndwara nuyikire Mudaimoni abari yudi mudaimoni ati misiyo twariko turakora turayihejeje ngaho rero ngwino twigire baca bigira bakagenda gutanga raporo ku mugwanizi yuko ibikogwa bari batumwe babikoze rero twebwe nk'abatahajuru abantu bize Yesu Kristo ikintu gikomeye kigomba kubaranga mwakino gihe cy'imperuka n'icyahe nuko imitima yabo no mu bwenge bwabo no mu bikorwa byabo ikimenyetso cy'Imana kiguma kigaragaramwo bitondera ibyagezwe by'Imana babiheshejwe no kwizera Yesu ibyayishuru Yohani igice cya 14 ku murongo wa 12 kandi amajambo y'Imana aboneka muri Kuvayo igice cya 31 ku murongo wa 12 gushikana ku murongo wa 18 ababonekamwo bafise ibaranga nk'abantu b'Imana baba baratandukanye n'icyaha kino nicyo ndakwigisha mugenzi kuko nicyo natumwe n'umwami wanjye Yesu Kristo kwegurira ubuzima bwawe Yesu kugira ngo aguhe ubushobozi bwo gutandukana n'icyaha igitabo bitwa intambara ikomeye hari ku bice byaho bya 36 hamwe n'ibice bya 37 ikigwa kivuga ngo urugamba ruratugiramiye n'ikindi kivuga ngo ibyanditswe byera niyo nkinzo hariho amajambo akomeye atubwira na kino gihe Satani azokoresha ubushobozi bwiwe bwose bukomeye kugira ngo ashobore gukora kugira ngo azimize abatoranijwe ryashoboka muri ubwo buryo azokoresha abanyepolitike akoreshe abaganga akoresha abantu bamenyekana mbere n'ibigo by'ubushakashatsi n'iby'amashuri kugira ngo mbere ngo azokoresha n'abamenyesha makuru ino migwi yose y'abantu imeze kutondagura ibyanditswe byera bivuga yuko kugira ngo Satani ashike ku ntumbero yiwe nka kino gihe cy'imperuka azokoresha ino migwi y'abantu y'ibigirwa mana abantu benshi bazoyikurikira bayumvire nico gituma muguma kubona ibintu byinshi kuri WhatsApp kubona ibintu byinshi kuri Facebook gumuhinga runaka yavuze ibi gumunye project runaka yavuze ibi umuntu amenyekana yavuze ikinyamakuru runaka ngo cyasohoye ibi ikinyamakuru kiniki cyavuze ibi abantu bakazimira bakirirwa mu bwenge babwatakaye abantu benshi bakagira ubwoba abandi bakabyizera bagatangura gukorera ibintu binyuranye n'amategeko y'Imana ikibyanditswe byera bivuga bakabyibagira niwo mugambi wa Satani wo kubanza kutwibagiza ikibyanditswe byera bivuga imbere y'uko twitamba hejuru maze atangure kudukoresha ibyiwe noneho duce twemera ibyiwe muri ubwo buhendanye bwiwe buheruka ariko n'umwanditsi wa kino gitabo yaravuze ati mu gihe ashobora gukiza indwara arashobora no kuzitera kuko noneho niwe nyanduruko w'ibibi byose amaze kuzitera rero byanditswe byera mwa kino gitabo bivuga yuko ngo azoteza ibyuka hejuru mu kirere maze hatangure gutera ibiza hatangure gutera ibibazo abantu barine nirimbure ibintu bikomere mwa buno buryo ni yo situation turimo hano mwa kino gihe cacu kimperuka cyo guteza ibiza maze ibyo biza yavuze ngo anakongo ibyuka bibi mu kirere birimo ubumara ibyo byuka birimo ubumara bizoce bituma ku isi habaho ikiza hama muri ico kiza rero nivyo bihe tugezemo caraje kandi najya ndababwire yuko bagenzi kino kiza cha coronavirus imbere n'ibindi biza byose mubona yuko nibyuka bibi umugwaniza akomeza gusuka mu kirere birimo ubumara bwica nico gituma bahinga cyane bananiye bagutorera umuti kubera yuko badigitatire ino migwi ikorera mu mpisho iyobowe na sekibi yoyo ibifisemo iko yoyo ibibonamo inyungu ntibashobora kubitora bashobora kuba nabo batinya kwicwa na kino kiza kubera mu buryo bw'umubiri nabo bafise umubiri utinya nk'uyu wacu ariko uwo bakorera ategeka mu buzima bwabo umugwanizi wewe ni wari karakora icagendereye kurusha ibindi byose icokogwa cyose uko byogenda kose wewe icagendereye kurusha ikindi nuko amaso y'abantu n'ibyiyumviro by'abantu abikura ku Mana akabyishyirako abantu ntagusenga Imana bagasenga we akaba ariwe bakurikira igitabo bitwa tereza amaso yawe hejuru mu Cyongereza mu gitabo cy'umwimerere bacitwa Aprade Ruke ni verisiyo yo mu kimwe n'amajyana 982 ku gihamya cy'amajyana 317 hano ni ku cya l'Otrante Octobre mu Gifaransa wocu hatora n'ingoga niba ufise igitabo cy'Igifaransa harerekana ibintu bikomeye havuga yuko mwa kino gihe cyacu cy'imperuka kuko havuga iby'ubuhendanye bwa Satani bwo mu minsi ya nyuma kandi akaba ari no minsi ya nyuma mwa kino gitabo tuhabona amajambo akomeye kumbure nawe mugenzi uzoshobore kuhirabira harerekana neza yuko azokoresha umugwanizi azokoresha ubushobozi bwiwe bwose kugira ngo abantu bave mu byanditswe byera kubera inyungu zabo za kimuntu maze batangure gukurikiza inyigisho z'abantu izino nyigisho zafunzwe bivuye mu minwe y'abantu n'ubwenge bw'abantu batayobowe n'ijuru bayobowe na Satani byari bigoye muri kahise kubishyira mu bantu yamara kubera abantu bishwe bakagirwa nabi byaroroshe kubishyira mu bantu abantu batangura gukurikira inyigisho zizimiza zitarizo gushikana n'ubu ariko kugira ngo dimanshi ishobore gutangazwa maze abantu bayikurikire nk'ikimenyetso cy'igikoko n'ibintu bidashoboka yuko bikorwa bugaragara kuboneka uko gusa ahubwo bitegerezwa gukora mu buryo bwishije bw'ubuhendanye bwa Satani. Kino gitabo cyerekana yuko abayobozi bakuriye abandi mu by'amadini bazoshobora kwifatanya n'iyo migwi ikorera mu buryo bw'ibanga kugira ngo bashobore kubyumvisha abayoboke babo. Bino bintu kandi bigomba no gukoreshwa abantu b'abanyepolitike bamenyekana bafise abanywanyi benshi babakurikira kugira ngo bashobore kubibumvisha. Mbere kandi bizokoreshwa n'abahanga, haba abahinga mu buganga, abadokiteri muri rusange n'abaprofesa, abantu bizi ibintu, bazi ibintu byinshi. Aha niyo ndiko ndavuga ibi, ntabwo mba niko ndavuga yuko kuba umurongozi cyanke kuba umuntu runaka cyanke kuba umuhinga ariko bamwe bamwe muri bo bazocika ibikoresho by'ino migwi ikorera mu bwihisho, maze ibi nabyo niko ndavuga. Ntabwo uno muntu yanditse kino gitabo yabyanditswe mu gihumbi kino gitabo nababwiye yuko ari muri verizio ya 1982. Urumva yuko hari kera yerekana burya ibintu bizoba mu gihe mwa kino gihe cyacu, kandi ubwiwe yarabona yuko mu gihe cyiwe byatanguye kuba. None rero twebwe ubu ntabwo twovuga ngo hazoba, kubera yuko bimwe bimwe byaratanguye kuba. Niyo situasiyo muri kubona. Nagira ndababwire yuko bino bintu naba nabibabwiye, umuntu wese ayeguriye ubuzima bwiwe Satani, umuntu wese yakiye icyaha kikaba muri we, uno muntu byanka byakunda ibintu akora byose byanka bifise inyungu za Satani. Ni nk'uko icyo umuntu yakiriye nicyo gitegeka mu buzima bwiwe. Abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ni we ategeka ibyo tuvuga byose, ibyo twirata, ibyo twamamaza byose ni binezereza Yesu Kristo aganza mu buzima bwacu. Uko niko bimeze no ku muntu yakiriye icyaha, ibyo akora byose naho haba wiyumvira ngo bino bintu bifite. Hari aho uzawumva nk'umuntu w'i Roma avuze ati, avuze ngo ibi n'ibi 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 n'ibi, hamwe hamwe baba wumva umengo ngo asohoye ukuri. Ariko nagenda kubwire yuko hategerezwa byanka byakunda kuba harimwo ubuhendanyi bwa Satani. Kiretse gusa uwo muntu yoba afashe ingingo yo kwihana ati ndavavanuye n'icyaha burundu, maze agashyira amabanga yabo ku mugaragaro, aho niburi buri twokumva. Ariko niba mu by'ukuri hari ikindi kintu avuze, ari afise abakorera, ariko arabakorera, nicyo gituma dutegereza guca tubanza tukiruka tukaraba mu kibyanditswe byera bivuga, kuko hategerezwa kuba harimo ubuhendanyi bwa Satani. Nk'uko biri byanka byakunda, hategereza kuboneka umugwi wumvira Imana wo mu ruhande rw'abiri n'umugwi uri ku ruhande rwa Satani canke kwa Kahini. Abantu bavuga ati ndemera gukora iby'Imana yavuze ijana ku ijana, n'abandi bavuga ati Imana tuzokwiyumvira uko dushatse, ikimazi n'ikimazi nka kuriya Kahini yavuze. Hagomba kuboneka umugwi w'abantu, kandi nababwiye yuko byatanguye umumarayika w'Imana ashiraho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga hamwe no mu biganza, bakandikwa ko yuko ari ibiremwa bidasanzwe byacunguwe kandi bifise ibyizigiro by'ubwami budahera. Nabo akaba ari abasigaye bitondera ibyagezwe by'Imana n'isabati rimwo, kandi bafise n'ibishingira Yesu intahe. Ariko kandi hariya mu byayishuri Yohana igice cya 13 ku murongo wa 16 hatwereka yuko abakurikiye ubuzimire n'inyungu z'isi bobo bazoca bashigwako ikimenyetso cy'igikoko, kandi icyo kimenyetso ni izina ry'igikoko Dimashe cyanke igitigiri cya kizina ryacu, amajina 666, igitigiri kiranga kumvira igisato igikoko hamwe n'igishushanyo cacu ibyo nabyo bikaba biranga ukudashika kumana ubwo buryo nyene dufise ibyizigiro kubera yuko washitswe k'ikimenyetso cy'Imana ubwoko bw'Imana bwobwo ntibuzoshigwa ko icyo kimenyetso umuntu yeguriye ubuzima bwiwe Yesu Kristo ubuzima bwiwe bukaba busa n'ubwa Kristo azoshigwa k'ikimenyetso cy'Imana ntagazoshigwa k'ikimenyetso cy'igikoko ubwoko bubi bwobwo abantu bose bemeye gushikwa bariko babwirwa ukuri uno munsi ariko bakanka kukumva aba bobo bazoshikwa k'ikimenyetso cy'igikoko ibyayishuriwe Yohani igice cya 15 murongo waho wa kabiri bazotirwa mu kiyaga cya kumuriro n'amazuku nigo urupfu rwa kabiri n'umunezero mwinshi n'ibyishimo byo kukubwira fati ingingo yo guhitamo Yesu uhungire Yesu gusa muri Yesu niho duteze ubuhungiro kandi akwizera yuko Yesu azotuneshereza azoduha kunesha maze tube mu mutigiri w'abantu bazotaha mu bwami bw'Imana aho tuzobaho tunezerewe dufise ibyishimo bidashira ntakire ijambo ry'Imana ntiwibagire mugenzi gukora partage canke niba uri mushasha gukora subscribe kugira ngo uzokwame uronka buno butumwa partage nayo idufasha canke ikagufasha nawe kwifatanya nawe mu gikorwa turi gukorera Imana co gushikana ubutumwa bwiza kuri benshi bashoboka abo umuntu wese abashoboye kugera za ukuri niba ubutumwa tuvuga nawe ubugizemo uruhare ugakora ka partage gusa ubwo gushikira kihana naho ubutaguze naho ubutasaraye cyanke ngo ugire iki ukoresha uburyo bw'amafaranga uzokwitanga uzotangara uri mu bwami bw'Imana Imana iguhaye urugori ruriko inyenyeri nyinshi ngo aba ntabo wabwiye ubutumwa nta gihe wakora paratage hariya mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza Yesu akugirira umugisha aguhe kwamwizeye ibihe byose gukomerezwa muri we no kugira ibyizigiro byo kuzomubona igihe agiye kugaruka vuba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen
muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo mufise ico mubaza cyanye mwipfuza kutwandikira kuri iki cyanye kiriya cyanye mwipfuza kujya muri groupe ya WhatsApp twandikire kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya 257 268 569 akamenyetso ko guteranya 257 268 569 canke ukavyandika muri commentaire gira nawe ucuterereye mwa kino gihwa dukorera Imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.